masse, gane kwe fwe, kwe fwe ya da masse, oma be ye ye, kwe fwe si bo, kwe fwe, kwe fwe ya da masse yo.
Maze Miller, a year solar, a free China Abba. Say, a beche, said if you debit me a boar or crafono, near yam, a brewer, a mantama, or more jet to the Dindia or Moya who Juma can say. Let's say, yeah, Juma, it was a year Juma. A bamba crack, some fidea, a yam, a brew near deno, a beck crack. Emu empem pem edi abo mayi mu edi aba baby a obofo ewo ebi a mu fo wo baby a so ya fo ya adwuma ni nya no ye pese ye hwe na ye di san fidie be sisi obi ko ye hu se e kwan a ekwafo no afa so a omo so planting for food and jobs mu no ye nya ni se 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 aduane aba aba kese pa na abanji share no aye planting for food and jobs no afey kra na aban be sa pejamu kese na je say de beba aduane e beba no e bebro ni die so o Ghana ha wo mu say de bi ko neighboring West African countries say Togo no ne Nigeria ne Niger ne Burkina no en so dodo no na sila ho nti na o say ye fa kwa bi so na yetimi yam e bro no Celebe a beche, na Banfonso, a DBI, the crone, a hunema, na edema, and tea, and tina, a debacon, a fidian by Cobbessy, such a dumasino.
Equia fire, Damasio, Equia fire, Damas, Gane, Equia fire, Equia fire, Damas, O my, yeah, Equia fire,
and I'm a jubilee fire, a jumafa, a moyeno, her company, you know. Epe se modwe ensuo ene eho samena ne eho ne ma no esi wo office ho na obi a wo mu kwa wo ko officer na o se ohro nsa wo fi office ho a o se ohro nsa obi o beba office bia o se ohro nsa sanse na mo so fuo mu o ejomo o efi o o se mo ohro mu nsa na mo de sanitizer no so eye mo nsa se de be a mo ano ye se e nam he wo ho ntumu hu o mo sa mojita ho a na na ehuri firi ni baba ko ha ko ntire se obi an tete ne ntam no na mo ko efie so a mo yire no mo kru mo so mo cheche mu sa nche o mo se sa ya re no de ekum sikafo ekum omo aye ni bi ekum obi a so ama ho ban so o ti won tama fi unu a unu no di nkoma na so unu le ti ho na se se wan ti tun tem se fuo mu na mo won ti no na ye nyina e kan ye nyina e bo mu didi na dade eno de mu twam kra mu twam ti sa e de na e de no una ho na kum o mu na shi na wo so ho na me che no nje mo e bibia mbe se mo fa no kase pa e tu bitim
Dane kwe fo ya damase o ma be ye ye kwe fo si o kwe fo ya damase o
Vous avez vu que 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 vous avez vu que
vous avez vu que vous And I'm locked down by Kumasi in Kano. Nature say, Nipa a movement. Fed your name, and Yama Akabia. Now I will say, it's me a coffee. Then so Uncle Banisa, I saw your phone police for no more money barriers, no. And Prepi, you know, driver phone the Dianeno every secret here. Now, Omo, a how Omo, Omo, San for Oma, the uncle baby free bar. Any hunts and baby. Then be me a ho, sir. Any GPRTU form penny for this problem in common. and a driver be referred GPI team penny for no back or say, or they and won't if we tack radi, I be do Kasua. Police in the change now, one sound found one on sound call back to tack radi hall. Sound so and a barrier, a war, a quermo hall, and also or the warning near maybe if you could fool there, a ye man's hall. Ah, or bow, or the bank crime. A chinchin, so police, you know, on San Fana and Adian Cocophobia. A house, I at it in Sembi Breeze, I Okumasi. Ah, so I'll share a market, a one crime, oh, my caller nominee, dear. A dear, I'll say, the new bedroom market, oh, car no bedroom, no one opa, eating me, ye ma, or more tono. A beer numbs are checkpoint, car no bedroom crano, Nabo bedubacon, no janitor. Ned, the unknown woman, you answer, and some be brave. Now, and Tina, a ha, pa, chess, and go for ye tree, a cook, chigunya, and so to mind me, and a book or straw. May catch you, be I say, me in Yasa or more, a bay, gipsia, coyes, and you know. Name, mum, come on, train. Now, lockdown, no, a dianino, a board of a samba form, no. And pans, so the anibono, a bar form, a man, will be a home, say. Na hu hia se ukofo betu aduane so se ye todi akosie na bia aduane nya besa na we na se se lockdown e ba e free ho yi na already my men she say se me ba to our regions be na mu a air forest regions and sooner Saturday to no akuafo no I shall say ye juma e wo omo fo mu na me nko he se me fertilizers ne me Jabba Mudrua, ya Chama regions in the districts. Say, Nakrafono, I say, Quakrafono, who to be a woman, I was a dimpens and pensemo. And into a year, a lockdown if you are now, we choose you a regions, no, a noom, a year, a half, Bruno East, a shanty region, and the eastern region, say. Me am meeting many beco. Now I could share a buying a juma for our one more mini department ministry. Almost a sign you manuson. And near Quafono moon, and no more a tone rule name fertilizers. No, said the juma sequel. They are passing me by Tembia, me ba abba any or more bidding Kutahono. Now I say me co school for four cry. They say, Miss Yenya may be brief, a boy may mind the following year, no? Yes, you say, no. Yes, Danda and Sassadi Bear never go so wah wah. And you know, Nanuma, media call rounds here. I feel I have a year, Okofodia, Eastern Regional Capital, and any woman be deemed commoner. May a drum crano, and near my church, or name him penny, may consume any directors, you know, name deputy ministers, and a yanam, said the bear. I could transfer one plan. Yeah, I am pensing, pensing, my share, a quaint befasua. And never mind this, they say there. The word Tom Yam say, a court is said an American honor for 2020 year. Yes, see me. Then they were more year, Jumano, Cassi, one more fertilizers, even so, come on, sir. A minimal complaint, they say, and can buy Temka cram my home, and yeah, me no, a this year, and no, I didn't have a shame next year, no. Yes, you say now. I say, Nazo, say the man, Mako, who need you. Muya pa.
Oh, you know, Shas, a Ben Fimin, come in, and Yana figures, no one or bo. Now, Sanko. COVID-19 figures are all my planting for food, planting for export near Deno. And Hanoma, and Coffom.
And can a Hujaba Biera, an American. COVID-19 is a bear, I guess, in Chamaco. And I mean, so say, a beer, a forno. E bin ya dwini bi ama osuo bi abesho mu so omo nko omo nya adwuma na omo keke ho se de omo ho se omo ye nanso de me ko hu ye ni de bibia sesa kra sesa bibia eno ane se ho se mo aban de ma kwafo no e be shem kna bi se kwafo na che se se aban ma omo mo a omo so ekeken ho nti se say last year nipa omo enya and what if you are bound for a quafono, a opipi bacon, any a hanu? 1.2 million farmers benefited from the program. They say a beer seasoning, mama targets regions no he say ebenya say twenyahwe say numbers no beto aso akosro said there he hwe nimu say be cross no na so begin say be cross because they say planning for food and jobs there I yet bibia womo ankwara no womo titifie say enye adwuma nya na obia de ho agi yedru adwura say wa o tibi ma me obe kan say nurses doctors engineers only a German who be as I say, be our focus here. Ah, although a bra and I said more and I said you and I said Bibi. And Tinin, I know a year, Sanson, a cotton to Tamale, last year, Koe, and Kola and Nan competitive year you school. They say, yeah, German, and no one idea who can run. Yeah, German, then, I bought my Ghana.
And I will panic by and Kakra by, eh, they are COVID-19 a bar, one penny locky, a Kakra, and the Yarian in the Muni Adiano. Ubi, ya. Nkubisa atadi misaka di ebedi obo akirehwa oba fast talk ni omo amode aso mo nsa so mo fe bi nsie e ma ye daache no e no te se
na enwanwa so uluwa ni hwe mfie mi nsa ne fan ya obo ga sa ni enim se bibi se yi beba nti enyi hwe ye nyina no ba fast talk company ye ba ye eba na me kan extension officers ni pa o se nke mi nyen ni pa 4400 minimum ye adwuma me kind woman, 1,600. I found one so if you mean to know more compensation, just a more time or so. It's an extension, no, anyhow. Extension means to make the link between science and the farmer. Almost normal school, a home school, a cushion. No more also more boy, a crafono, danda, woman, sir. More for fertilizer, say name so. Would you go soon? So I say, now, so you know, and may say now the good so, and some not be brave. Now, Ubia, just say, I took a crafono as a rap. They say, I buy, yeah. And I go down to Kufuado or Nadaroma or Ma, me high and Korea, a real square titty fee, a moon and Pimbi and Nune Hanson, 2,700. A train woman, a domo goo, a mobu biamo tobacco in Ataria or no Womo Guma, a mobile craft way, Womo
Minister, Miss House, a gentleman to say Mugana food in Pai, and I mean, Mahuse, a Ghana first one would be a pa. Ba ya hwa fitu emu die ya se yanko bi man so a ye die wo ebe so ye di
de bi se ade ni nyina na se o so sha se ba bi
okay
ye ba ye no na Ghana e emu a ye dua ne nru 150,000 metric tons
okay
and so near cross 700,000 metric tons a e ba Takrade and Tema Port a free Vietnam a free Thailand a free India China and Brazil no na e ba na se Ghana for no yeah ma a queer four was our may soon a juma a queer four oh that's an enya queer four no a bamboa sang a bino at the money near queer four no just a eddy and tea who be the other no cuva do buy ya I saw one more a queer four a snare or more or more a jabba or more fertilizer ah the bottles were chum you know as I buy for fun no more for fame. Well, who said it's equal? From less than 150,000 metric tons. Last year, Ghana produced 665,000 metric tons. Okay. Yen the same, few minutes, said, you know, Yen Kramubio, if you say, a year craft for no bit my work, shed the echo, no, and then a crazy
number
woman name, a rose, yeah. Just a big valleys are. Hundreds of miles of big valleys, thousands of hectares of land. A daho and so woman, young Fangashi. I timidia a mo and premium no amphibia. Chess, I am a cry. No way, daho from Ampanim a titi, every sinna, a say a comedy and tear will cry a move from Buche. They say a crap for no who say. Sika woman who cried change the cowco. I know more to a good so I answer more CC, a more diabay, and a fertilizer, a deep pier woman, a majumano. They say no sacrifice problem for Fraba. Omucha and Monoa. Send I bet my ever pohon in your name. Meaning I carry a crack cramp for dear no air, a beer bar, a Binsunam Castle bar, a debe mele, a debe chap, a mono, near pohon, a dinner package you are who beer. Ma package le fefefe yes I mean you know eye eh enene enwe ya ne chai o bi fe bo chi e ba e bi adin fie fie mi ensa fie na ya e di nru apun nru asa le be a ensa ye na nipa dansani ko dia le de how e ba nipa no widiem nti say a boy on the next 2-3 years no me dem we shame say it me a produce 1.2 million metric tons ama etime aso eso if you are na fina na e be page mu ama export to be I call Amanon and I announce this car. I became.
I go.
I go. Gane, queer for ya, damasse. Oh, my baby, yeah, queer for ya, damasse.
Ore mi sa we se men me no at problem mi so we fi asisi adan bi na normally ya bru ne tin kase e di besi mu ya bru nko a ama e mu de nso kan
e bru ne mo ne awio num na dadi nyina no eno no ye eno so sa ba he baba so company ya close ne down no mo 27 warehouses ah wo mo we de wo mo nyina ne kase nyina bom a enu 34,000 metric tons enso se de na me nim se ye be kwa ni mo no ehia si ebi si adani bebre and also na na godan kwa kufu ado ne na ban e ma me kwan se min sisi baako aduo wotwe ah se wa hu bebre ho kwa se ye ye wi a ye begie na yakra emo ne enema no ewo mu se busua na edru mra pebra ba enema bo ye de na yi ne eton se de ba ebo no so e be ba fo mti sa yi se yina no. Oh, your son will Ghana Commodity Exchange. Commodity Exchange, you know, so a bear, a feeling, fanina, a mapani, a cufado, and so a cubia, no, I know so, from say a crafo, a timidi, omo, and no buyer, a cugu, a jihu receipt. That's our receipt, or the cob banker, a maniska, or the bear, a human abuse, and so for so, the cotto, a few shining bows, a review, Nirano. A boama, a fool, and also a colony.
I'm going to share a numb who can any poco bricum, a ne ubinco be cruising to Mosa or Bow, who could bricum no more young cocon so could see ɛno nso ɛho nkɔmmɔ apart from berekum no ɛno nso wodandan ani sɛn na ɛno nso yɛgyina yɛ na so
yɛkɔ berekum yɛkɔ domai nkuro wonim sɛ domai nkuro ghana nyinaa baabia ne ɔm ɛyɛ nkoko ho adwuma kyɛn domai nkuro ɛne ɔm kɔdidi nkɔmmɔ hwɛ ɔm nso nneɛma ɛha ɔm ɛkwan aban bɛtumi afa so de aboa ama nkokɔyɛ no akɔ soɔ ne adeade a yɛakyerɛkyerɛ no yɛ ne ɔmadi nkɔ hɔ a abaa de program kɛseɛ bi bɛba ɛno nso yɛ poultry ho asɛm yɛ a ɛno deɛ mobɛte ho asɛm nkyɛ koraa
ra bo yɛnhwɛ atosodeɛ corona baaye yɛseɛ no na yɛdi a ɛbɛboa nti yɛaprobɔ nehu sɛ wokɔ gyinya ase kuro mu paa na mmaa ne mmɛma abɔ kyenku a ɔmudu a ɛdi baabi yɛseɛ kɔfa bi bɔ burkina ne adeɛ ɛsɛ w'adwuma dɔɔso ayɛ no nyinaa atosodeɛ nso woyɛ sɛ ne mu apagya
ɛno deɛ under planting for food and jobs obibi ɛmfrɛ no greenhouse villages but I see baako akoma dan baako wɔda wenya ɛna baako nso wɔ kwan so kɔ cape coast central region saa yɛne israelifoɔ no akeeti apam ho a yɛsi no kɛseɛ ɛsan wɔ training company yɛfa agriculture ɔma yɛwie university colleges yɛtrain wɔ ɔmɔ for na bosome mmiɛnsa ɔmo wie ɛdi ɔma kɔ israel maɔma kɔyɛ adwuma wɔ mfuo nom ɛno nso bɛɛ afe a yɛtua ɔm ka te sɛ deɛ ɔmoyɛ adwuma ɔdwnaɛ ɔm wie a ɔmo ba a na yɛboa ɔm ama ɔm nso abɛyɛ ɔm adwuma a ɛyɛ atosodeɛ nti afe ɛtwaa mu yi yɛde nnipa aduonum ne kɔɔyɛ ɔmo aba a yɛgu so a yɛne ɔmo yɛ nhyehyɛ a ɛwɔ saa baabi mmiɛnsa a make ɛfiri hɔ a na afei da na yɛde nnipa aduɔson na akɔakɔhyɛ ɔ mu wɔ hɔ yɛsɛ ɛnyɛ corona anka mewɔ israel a merehwɛ ɔm nso ase trɛm ne adwuma ɔm yɛ sɛdeɛ ɛsi kɔ soɔ nti no ne nyinaa no sɛ nimdeɛ a ɛwɔ saa nneɛma no ho no ɛno ho adwuma na ɔm bɛɛ na yɛde aboa ɔm a ɛkɔhu wɔ mu a yɛfrɛ mu pɛre urban and urban agriculture adwuma a ɔmyɛ no hɔ sɛ wahu gyina ɛnyɛ asɛketewa na yɛde mpanimfoɔ no nso hyiaeɛ no dc a wɔ suame ne adeade ɔm yɛ ka sɛ o yɛnso ɛwɔwɔ saa ɛyi no bi deda mfikyire bebree a yɛbɛtumi de ayɛ ama atosodeɛ no nso adwuma no akɔ so nti yɛmɛka kyerɛ ɔm sɛ ɔm kɔgyina ase ɔm bɛhu adwuma a ɛwɔ hɔ na ɔm nso nhwɛ so na ɔm ntete bi wɔ ɔm districts na ne nyinaa no bɛboa ma saa adwuma no nyinaa nso apagya nti ɛno nso ho adwuma yɛgu so
dendendenyɛhwɛ saa ɛno no ne seed ne ade naa ne yɛsɛ amano ne amano ne ɛburo na ɔhu sɛ woyɛ bi wɔ ha ɛmo woyɛ bi wɔ ha ɛno nso kwan bɛɛ na wofa so ayɛhyɛ wo ho a seed no ɛno nso wobɛyɛ bi wɔ kurom ha yi a
seed no no seed no aburo no no ne mu no ɛdɛdɛ ɛne yɛne ha
yɛnim sɛ woyɛ no atosodeɛ
naatosodeɛ no ɛna kane no na universityfoɔ yɛ ho adwuma paa na menim deɛ nti a ɔmo gyaeɛ nti ɛno sɛ afei na mebɛbu sa aseɛ because ɛno nso koraa deɛ sɛ ɛnɔɔso kɛse wofa mantam obiaa a wobɛtumi ayɛ foundation seed wonim deɛ ɛyɛ a ɛsi a nti yɛbɛ ɛno yɛbɛtake ba ne meantime no yɛbɛkra frama no ne deɛ ama atosode ɔma ɔmyɛ ho adwuma no kɔsi sɛ yɛa yɛbɛtumi ayɛ nti sɛdeɛ yɛhyɛ a planting for food and jobs yi sɛdeɛ yɛkra seeds no firi bi koraa from northern nigeria cote d'voire nom ɛmo nom ne adeade ɛnɛ yɛnkra bio wote sɛ ɔmo ka ɔmo akeke ho abɔ mu a ɔmo gye foundation seed na ɔmo kɔyɛ na ɔmo nso hybrid ne adeade yɛsɛ yɛproduce no nyinaa wɔ ghana fa bɛduru baabi koraa yɛbɛsan export koraa akɔ amano no nti ɛno nso adwuma no ɔkɔ so dendenden a ɛyɛ seed industry no
ɔnabo deɛ ɛhu deɛ ɛnante akɔkɔ ne ɛkyɛ sɛ ghana yɛgu so a yɛbɔ yɛaso ase na yɛku adwuma atumi agyina obi bɛka sɛ private no yɛbɛ asɛm na woka kyerɛ ɔ mu no afei yɛde yɛnkɔmmɔ yɛaba awie sɛ yɛnyina mfa yɛ ho nyim
ɛmaa ne sɛ sɛdeɛ awuraba no kaa no wɔ adwura no ɛnɛ woyɛ tikyɛne a wotumi dɔ woyɛ doctor wotumi dɔ woyɛ lawyer ne a wotumi dɔ ɛduru baabi koraa ɛsika a bɛnya firi ɛmu no ɛso kyɛn berɛ wabɔ tae a wote office hɔ a woyɛ nti yɛsɛ nkwaraa no nyinaa gye ho ɛgu mu dendendendenden saa nso ne yɛhwehwɛ sɛ bɛma ɛno dɛ bɛba mpuntuo aba ɔman mu na yɛdua ne sɛm ne adeade nyinaa no ɛhu sɛ yɛtintim no dendenden ma aduane ɛde bi kɔ ama no ne akɔtɔn te sɛ deɛ yɛtɔn ɛkookoo ne nneɛma yi na yɛde sika aba ɔman mu ama yɛde ayɛ mputu dwuma
Vous en foyer d'amasse, Krobidin de Kajabi, Yakajabi, Yadona Bobisia, Dachi Yenana, Irrigation Hong Kong, Yanabek, Yadamunas, a probo five regions, and Yanni a great minister, a chin, a quakuishon, a swap for ne, a bidia chief for ne, directors ne, a cast a mouth for ne, a bidia chief for na. Na a record medi, Yabba Probon, Yad Ninian, a diamo, Ninian, sir, Yapamotosom, or may say, see Bedi dia, ya you were high and could be crucial. Hermasi Hanyad Musia, I could medi so. Achi ankwama de hu bia no yebebrem o wa iko dume die so yakra mo
Equia foi a damasio.